kana mana fadi kaidam na fadi mai duguri na fadi dama turu na fadi rana zabe na te in zabe za ku to jama'a ku zabe adali
aka kawadi kowa ya shaida shatan zamani
ku zabe adali